kahle ungiphethe kahle ungiphethe kahle dalungiphethe kahle dalungiphethe kahle dalungiphethe kahle ungiphethe kahle la vie stand asami izokunika lonke uthando lwenhliziyo yami izokunika sonke isikhathi enginaso enginaso ngicabanga nawe ngicabanga nawe
now I'm crashing to me I know you want my home.
Sonke isikhathi enginaso, enginaso, yeah.